This week. That was hard. Something big is coming. Da 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 da. From the dark alleys of space. Da 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 da. It's Sonic Gets CraZy 4, Home Forever. Hi, I'm Sonic. I like to go fast. It's my dream to go fast. Da 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 da